Kwenda wapi kama moyo kangu unanidu na ni confused.